kukobola bagizi bena abebyemizanyo atubategeeza nti mubere fiti nga ba promoter bwe bali nga ba trainer bwe bali nebe mukulembera nabo bategeere nti jasavwamu asatu mu lumu December naponya hotel apartments nina we member commission era naye abalaga nti tali ku member woka naye akola
Vice President.